ibitekerezo nangere byo kongera kuguha yambu mu mwanya wa Hosni Yuze aho herereye hose imbonesha kuri Emwe Rudende ibagiza makuru bariko aravugwa ibiganiro ndetse ni nkuru babigezwe ko ikazi rero mwebwe mudukurikirana muri hirya nino hano mu cungara w'igihugu cacu Burundi dore ko mudema kubitwereka buriko turugitse inkuru kuri imbonesha kuri yacu nanyu Hosni Yuze ndabakinguruke cyane mwe tugiye kubana muri amakuru asozeraho kabajejo uyu munsi kuri genekerezo rya 14 myandagaro umwaka wa 2024 ndabaha ikaze namwe mwanyi bacu muri hakurya amazi magari habari hakurya rwose abari mu buraya muri Amerika muri Australia muri Asia muri Canada mwese mwese ndabakinguruke cyane ndabaha ikaze muri amakuru tugiye kugaruka ko rika rero Meni kaze abandi banywanyi bacu badukunda cyane badukurikira rwose bari hano hafi cyane muhugu bibanyi rero mu kare k'ibiyaga bigari ndabakengurukiye cyane bari kutwumva bari mu gihugu cy'u Rwanda munose zigize igihugu cy'u Rwanda ndabahaye ikaze abari mu majyepfo abari mu majyaruguru burasirazuba iburengerazuba mwese mwese ndabahaye ikaze ari mu mujyi wa Kigali ndabakengurukiye cyane mbashimira yuko mudema kwitwereka dore ko inaya yanyu tunezwa cyane ikama dutura kagufu kwa madukora makuru abagezweho kandi atohoje mutusanga ahandi ure hano kuri Hosni Yuze. Iyi ni Hosni Yuze rero abari abadukurikirana baherereye muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo namwe ndabahaye ikaze mbakengurukira cyane dore ko mudema kubitwereka namwe rika rero mite ni uta cyane ntangure ku ngingo nkuru tugiye kwibanda ko aho aya makuru yacu ari buze kugaruka kubiri ko biravugwa mu gisata cya politike icy'umutekano agati ya kazi na muntu ndetse rwose n'ibindi bikomeye cyane biriko biravugwa hano mu gihugu cy'u Burundi rero mbere yuko bagezaho rero zimwe mu ngingo nkuru turibuze kwibanda ko muri amakuru yacu turiburambure rwose mu buryo bw'idonido niba uri kutwumvuka butarakora sabone cyangwa subscribe navuga ko uri gucikanywa icyo utegerezwa n'uko byo ndakuriyonzogera ugakora kuri notification no kuri share maze buri ko durungitse inkuru kuri imbonesha kure yacu nanyu Hosni Yuze ukazajitubona notification ikubwira ko ari mushasha dushize ko maze nawe ukamuyumva ukamufite amakuru agezweho kanatohoje utosanga ahandi ako kanya nyine tukimara kwishika ko naye ni sogonda riracika ukazajya uhitubona notification ikubwira ko ari mushasha rukize ko wabwira no inshuti zawe nazo zikamaze zifite amakuru agezweho dore ko umugani w'abanyarwanda ati ikintu cya mbere ni amakuru reka rero mite ntangura mu buryo bw'ikaze rero ndetse nanabinjiza mu makuru yacu ku buryo burambuye tugiye kwibanda rero ku ngingo nkuru zikomeye cyane aho bakomeje kuvuga urunturuntu hirya nino dore ko hari amakuru akomeye cyane y'amaterwa rero amagrenade aherutse kuba hirya nino mu gisagara cya Bujumbura ndetse igipolisi kikaba cyanerekanye abayateye ariko guhera icyo gihe ntabwo mu by'ukuri aho abo bateye amagrenade aho bari ntabwo haramenyekana habe na mba dore ko rwose abantu bakomeje kwibaza byinshi dore ko hari amakuru yari yavuzwe na Bob Ruguri kavuga yuko mu by'ukuri zira grenade zabo zaratewe n'abantu bateguwe na CNDD-FDD kugira ngo bahungabanye umutekano mu gisagara cya Bujumbura dore ko koko abo bantu berekanwe n'igipolisi aho bafungiwe ubu nta uzi aho baherereye ni nkuru yo turi bugaruke ko ku buryo bw'idonido ryibura ry'abo bantu berekanwa yuko bateye amagrenade hirya nino mu gisagara cha Bujumbura turaza gusoreza rero ku nkuru ikomeye cyane y'umubabaro n'akahomera munwa akamaramaza kaguye mu gihugu cy'u Burundi rero dore ko hari umusore rwose Eric Ikoriciza yapfuye arimo arakora rwose imibonano mpuzabitsina akaba yahise apfa neza urupfu rero rw'umusore rukomeje kuvugisha abantu hirya nino imakamba niho haguye ibara uyu musore akaba yaguye ari mu maguru y'umukobwa rwose barimo basambana ahita acikana turabigaruka ko rero byinshi cyane ku bijyanye n'urupfu dore ko igipolisi cyase cyihuta cyane gita gifata Grace rero ariwe mukobwa barimo bakora rwose ayo mabanga yabazubatse reka rero mite mba ikaze mu buryo bw'idonido makuru yacu rero mbabwira ko rwose mwa abo tugiye gutangirana twanasozeranya dore ko aya makuru akomeye cyane atohoje kandi yizewe tuba twakuye mu masoko yacu iyi rero ni Hosni Yuze aba rero bantu bafungiye hehe kuva rero berekanwe n'igipolisi ku itariki ya 11 z'ukwa gatanu mwaka 2024 barajanwe muri parike ariko ntibigeze bashika mu mabohero makuru yegukira rero za parike ntibari mwibohero rikuru rya mpimba irya gitega rya ngozi ni rya muyinga rya ruyigi rya rutana rya bururi rumonge canke rya murambya none parike isigaye ifungira hehe ni ikibazo cyo kwibaza abantu bakomeje kugenda bibaza hirya nino bamwe rero mu baryango batwishuye ko batazi iyo bari abandi batubwiye ko bagifungiwe mu iperereza ari naho igihe babererekana rero bari bari imiryango irifuza ko nimba bagitohozwa ko bajanwa mu mabohero asanzwe aho byoroshe kubabona no kubagemurira imiryango irifuza ko bajanwa imbere y'umucamanza bakisigura kubyo bagirizwa rero iperereza n'igipolisi rifise akazi k'inyamiramabi ariryo rero OPG ntibyumvikana uko umuntu ajanwa muri parike hanyuma agasubizwa mu kashoka OPG byumvikana ingene procureur afungira rero umuntu wa OPG kandi wenyene afise amabohero yiwe ajejwe senidehashi uri hehe ibintu nkibi birabandanya gute rero ukaguma winumiye umunyororo murantunga arafise uburenganzira butegerezwa kubahirizwa ico ni kimwe mu bikorwa bikomeye bya senidehashi yo ishobora kwinjira aho ba abantu bose bafungiwe kandi ikerekana ingene amategeko ariko arahonyangwa amazina yabo rero ni wa mbere yitwa Venabuhungu wa kabiri Emile Butoyi wa gatanu Godine Ndayikengurukiye wa gatandatu Kanizyusi Sabimana kane rero murantunga Kanizyusi Sabimana wa gatanu Herimani Nahimana wa gatatu Sisaye Mpawe n'Imana birabaje cyane rero ukuntu abantu batazi aho bafungiwe nyamara barateye amagrenade hirya nino mu gisagara cha Bujumbura na kamara mazero gakomeye cyane akiranye rero umubabaro mwishi urupfu rw'umusore Eric Ikoriciza inkuru iriko iratangwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi z'abarundi kuva ejo ku mugoroba ni urupfu rw'umusore Eric Ikoriciza ava ku mutumba wa Butare muri komine Kayogolo mu ntara ya Makamba umusore avugwa ko yahagaze umutima mu gihe yariko arakora imibonano mpuzabitsina n'umwigeme wo ngaho mu Kayogolo beshi iyi nkuru bayihinduye ibitebu umusore bakamwita intwari iguye ku rugamba umwigeme nawe ntabara atariko arambikwa nk'umubyeyi afise abana bangana na Eric na Grace numva nogira ico ndabivuze ko igipolisi cyihutiye rero gufunga Grace amakuru nasomye ku rubuga Jimbere magazine avuga ko uno mwigeme yari kumwe na Eric afunzwe rero imbuga nyinshi ziravuga ko ari kumvo y'amatohoza jimbere yoba rero yibwiye ko ari mu ntumbero yo gukingira umwigeme ngo bene umuhungu ntibahave rero bihora imbere yo gushingura uwabo subwa mbere igipolisi cy'u Burundi kizoba kivuze ko gifunze abantu mu ntumbero yo kubakingira ndifuza ko umubyeyi wese asoma iyi nkuru yo kwishira rero mu kibanza cha Garase maze akiyumvira ibintu nkibi bishitse ku mwana wiwe Garase ni umwigeme w'imyaka 17 ndazi ko byoroshe guca rero urubanza rwa Garase ndazi ko byoroshe kumutera amabuye ku myaka ya Garase hari abigeme beshi cyane bishira rero bamwe bibavuya ko abandi biciye mu kuba hende nda mu nzira nyinshi cyane hari n'abagira isanganya ryo gutwara inda mu bihe nk'ibyo dufise societe ikarira cyane umukobwa amenyekanye ko yakoze ikintu nk'ico keraho no kwicwa baricwa ariko turi societe y'indyarya kuko iyaba ababikoze bose byiyandika mu ruhanga abovuga boba bace cyane bagenzi nimwiyumvire namwe kino kintu umwigeme w'imyaka 17 yagize umuhira kwa Eric hanyuma Eric amufira ko mu bihe nk'ibyo nukuze kurusha Garase yo hahamuka mu myanya rero nk'uyo ugasanga umuntu aciye acikana rwose akaba rero yaguye ku rugamba gucira rero urubanza rw'umwigeme rero birababaje cyane uwo bikoranye arapfuye kandi apfiriye iwabo aho wewe atanumwe aza kugutahura noneho igipolisi nacyo kigutwaye mu gasho aho uca hose bagutuma urutoke canke bakavuma abapolisi nabo nyine nuko nyine baja waja kumbuga ngurukana bumenyi ugasanga igihugu cyose kiriko kirakwandika ko ibyo kishakiye atanumwe anakubajije uko byagenze umubyeyi nanje nabyaye abigeme ndasabye uyu mwana bamutware kubaganga bazi kuvura ihahamuka abasayikologe ababusikoroge rero ibintu bibaye kuri Garase muri iyi minsi ibiri birarengeje ni ukuri ndasabye ababyeyi baje bagenzanje baze bamwiteho ntibaze baje mu byo kumutuka gusa ndasabye usoma iyi nkuru cyangwa se uyumva ahagarike uko ashoboye ibiyago byo gutyoza uyu mwana ni mumubonemwo bashiki banyu abana banyu canke barumuna banyu ibishikiye Eric bitwibutsa ko hari ikibuze mu nyigisho z'u Burundi amakuru menshi nasomye ajanye n'urupfu rwa Eric avuga ko yoba yanyoye ibinini byo kongereza ingufu mu gihe ari mu mibonano rero mpuza sinari byo bita Viagra ashobora kuba yanyoye ibinini birenze cyane akaba yarasanganywe ikibazo cy'umutima hano umuntu ashobora kwibaza ingene bigenda umusore w'imyaka 20 irenga gato akifuza kunywa ibyo binini kandi ubundi asanganywe ingufu zikwiye ndabakengurukiye cyane rumwe twanye muri amakuru akomeye cyane aho twagarutse rwose mbere yuko sosera amakuru reka mbanze ngaruke kuyo twagiye twibanda ko twibanze ko cyane rero ku basore rwose baherezeye kwerekanwa yuko bateye amagrenade hirya nino maze bakaba batazi aho bafungiye twasoreje ku kamara maza kwibara kwishyano riguye mu ntara ya Mutumba aho rwose umusore yaguye rero ari ku rugamba nkuko benshi bakomeje kubivuga akaba rero yapfuye ari mu bikorwa rero by'amabanga y'abakuru reka rero mbakengurukire dore ko umudema kubitwereka ko mudukuri cyane iminsi yose andi makuru turabageza ko masaha make cyane ari imbere mwakoze cyane.